Hello, me din di Pastor Rosie. Sɛ wopɛnim die ɛne nkyerɛkyerɛ ne akwankyerɛ a ɛfa nyinsɛn ne awoɔ akwantuo mu bi a ɛne na folo yɛn wɔ Adwenkɛse TV, Facebook na subscribe nso ɛwɔ YouTube ne akɔkɔɔ ne so.
Four, 5 hours.
Four, 5 hours. And now since then,
wow. Flowers.
Come with your son. Then why are you on the day?
I'm going to call college.
money to me for toilet. Tema, land me a free bounce.
Na ba ku bi so o no egu flowers so ah no bi ni
ye friend is saying
ni ni na 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 ya o ko ti chebe egu flowers so eh eh sa mo ma bi ni eh sa sa ko
pepper plant bi
ye gu bo no egu flowers so yellow so so yeah sa